kunemihlaba emithathu. Umhlaba wabaphilayo.
Siqalile futhi.
Umhlaba wabangakazalwa. Nomhlaba wabafileyo. Ukuhlanganisa lemihlaba. Isihlahla sempilo. Kusona kuvela imilingo. Waba ukuzalwa kwabanesibindi.
Special.
If I was special, trust me, I'd know.
Ingane yami yafa malume.
Igazi lonesibindi kuphela elingasindisa ingane yakho.
Wena ukhona baba.
Ufike uma kunobungozi. Ufikela ukuzosivikela.
Kukhona into eyenzakalayo ngaphakathi kwakho.
Great ones, fear nothing, for they serve right and are determined.